Bueno, fethu, it's a boy Flymotion, yeah. Sikhona la amathekeni ajola neyigebengu kahle kahle ngikhuluma ngodr Nandipho ukuthene kwenzeka kanjani ukuthene ithekeni ibe-grand udokotela unayo yonke into ayifunayo bese yena thuthi sebambana nesigebengu ngiyabona njengamanje ayikho futhi into engayenza but abantu abaningabazi ukuthene iqalaphi lento isukaphi into engakutshela yona pram ukuthi yabona nje bethe iy'gebengu bethe zinolimi olusilelayo blind iy'gebengu zikwazi ukukhipha umuntu elele nendoda yakhe embhedeni zomhlale se-sitting room zimshange i-WhatsApp azanqanywe so manje bengekazalungi udr Nandipho la abantu abaningi babhema udokotela but ababoni ukuthi lesi sigebengu sowubhesta sibe sowumaster kanjani into esebenza kanje yabona ejele bethu bayakwazi ukuthene bangene ku-Facebook babheke ukuthi ubani nobani usingile ubani in love ubani bani bani bese bayathola ukuthi oh no udokotela uthisha ha yini engayenza ngothisha o nona futhi sebenze uyaqina amasipalini into engayenza ngamasipali ba-targethe lamosis labo abasebenza ngamathesho agren laba bangumaposition ablind ey'ndabeni zakama spala ngama tender and everything mina khona into engiyazi so uNandipho bafethu naye bethu uyivictim ya leyo and like it singayeza bafethu and all over ejele bashini mina so sonke isikhathi sonke isikhathi so empathetic so kumtshela lento wena uthi indoda yakhe uhleli naye lapha endlini ungakwazi wena bona bakwazi ukumbrush up ithanga wena ungwekho wena bakushaba lenzeni bakwazi ukumqabula ungekho wena so indaba kaNandipho is very strong but not gonna lie bafethu uNandipho is in deep now the problem is uyabuza wena ukuthi indaba amathengini mfethu ethanda all over abayigebengu bayithanda le yanto kuba mysterious kuba suspicious yabona yonto yokuba nje uyabona into esabisayo cause bafuna i-protection that's the thing ubani ithi umazane bethu engathanda bathi ukujola lo muntu bethu oyishimps umuntu oyibhushwa umuntu oyimpatha yazi-ke bengithi impatha yi ngiyazi khona bazothinteka kanti angisho nini abantu basemakhaya ngisho nje impatha Now anyway, umuntu ayebuzuthiza kanjani ngempela kanjalo. Iyenzeka leyo nto because ngempela amantombazane nawo ayayidinga protection and two, ubheke situation kaNandipho awazi noma bethu lo mjida lona bethu ubeke wamthreatenisha yini ukuthi ufuna ukumbulala. So that's why uthola ukuthi ane ithekene sigcine siyenza everything ngomjida sure. Ayibona le ndaba le izoba serious. Can you imagine ukuthi thina sonke siyitshotshe odokotela abantu abablind. All of a sudden odokotela bona bayigebeni kakhulu. Now the question is, why? Wow, usujuveka ngako odokotela uyitshetha odokotela mangempela engathi ujuve esigebengu sithi awuvule lapho sibheke izinto ngasithi yakuthi nisekuba senkingeni anyway kuningi kwenzeka la e-South Africa but shout out to SAPS police ngokuthi bakwazi ukubabaka but can you imagine ukuthi abobesta was eTanzania eza e-South Africa ngabe namanje asikamboni ngabe namanje akakabali because the South African system yakhona is very I don't want to lie. You can't tell me ukuthi kunomuntu ongaphuma ejele akhiphe isidumbu ngaphandle emakhazeni publish azosifaka ejele asishife mese yena yaphuma khona abantu ekufanele bakhokhe lapho khona abantu ekufanele baboshwe angiyi-understand yonke lento eyenziwayo ngephalamende lokhu ibuza abantu abarong kunabantu ekufanele baboshwe lapho ngeke ungitshela ukuthi i-security nasejele ugard wasejele ukhomanda wasejele abanalazi ngezinto ey'njeni kuze kungene isidumbu singene phakathi ejele meseyaphuma uyabona ukuthi baningi kanjani i-corruption e-South Africa isazobulela abantu abaningi two kunama-victims ngomfethu lona ayeboshelwe wona ngoba phela wenecala le-rap but now all of a sudden usengaphandle kini imagine ukuthi ene asikho usefu kangakanani yabona nje i-South Africa nje ngiyiphedana nayo siyarekhoda lana sikhuluma into esile all of a sudden boom ugesawoka yabona noRamaphosa wenu naye futhi omunye umuntu lesofaseke sihlale naye ukuthi what a buzz ngale ndaba yenokhuzana mpethela ushedit kanti niyophela nini what a buzz apha minister efikile njengamanje guess catch up for everyday but my story is ingane ndaba kaThabo Baxter mfethu ukuthi labo la mjida mfethu ungeke mfethu ungubastard walk this Thabo Baxter is dead yabona mama isho is dead Thabo Baxter Baxter is dead because they are moving to another man that's still alive. They're better with unabantu abazoboshwa ngendaba yakhe. So kuzofanele a protect. Now here's the thing. Uphinde futhi wena uprotecte umuntu osevele sewuphulile umthetho waze weqa ezweni la ngubo. wephethelo wephezweni wathatha ingane yamatu wayolala nayo le kuTanzania. Well, maybe some of this is in the condo of Tanzania. No, maybe it's just about honeymoon. But then the story another day. What a buzz about my chair. In fact, who actually what's the buzz? I'm a sister. In fact, I need to go over. In fact, I'm about to die. No, in fact, the relationship is going on. It's amazing. I'm not that bad, but I'm not soft. Ooh, he's sexy like a Jew. Ah, it's amazing. It's sex. Oh, fuck. It's jet. Boo, I'm not doing this. Whoa. When I get the nice show, I'll call back. But when I'm going to jail, ndambalayisazo yakuthi kakhulu esifuna ukubona ukuthi uzogwetsha eminye iminyaka emingakanani uzogwetshelwa kuphi kweliphi jel mina bengiqekwanga kuthi ngicola esimax laphayana amapondweni bese angithiwa laphayana kuphethe uzilaphida kuye lutho nama ngifuni nokuthi nje ngiyinto lase ngisecaleni ngoba ngempela bathi ubanjwe laphayana kuthiwa hhayi kuuya laphana uma ligajwa uba mkanje laphayana inombolo ayikhulunywa lapha nohleli wedesenini uphuma 23 hours. Ube no 1 hour we're next. Hey, my daughter. Uthi ngakwazi ukuyenza leyo. But anyway, mfethu, usuke sibona ukuthi lenda kwane ngolengale kwane izophelela phi. Fly motion the sun ing out. Ngifuna ukwazi ukuthi nina no-two zokuqala ngawo ukuthi wakwetshelwa mhlawumbe neshende mfethu othole ukuthi mhlawumbe belenza umkhonyosho or mhlawumbe lisigebengu or liyikhona artist. Yayinjani relationship?
I like that.
How bad was it?
Too bad to explain this ganging was a Quebecer night, otherwise, gangs are shot.
Well, not of course, when I turned any game in.
Oh, yeah. I see, look, it's. You said, I'm not sure what the corner wagon. Hala nomuntu owasiwazi ugangile kodwa phela yabo imali play
imali
makhipho ni
khala ke ba
ane man
around this game but
approve
ja mebe mebe no bobo fethu nibonile unandipha nambona ubest angithi ngifuna ukwazi kunina no two bagazi ukuthi ene uma ngase kuthiwa ene uthola namhlanje ukuthi intombi yakhe isigebengu wena ungathi kayonke le mali ade kufida ngaye egqokisa eba ungathini njoba se too much ungathini ngathi wena baby for sec noma mhlaba
bese ngamtshela uzakazama ukusaqoqa ama ex side phetha
hayi wena
ashitukwenza
awusuyidlile
phela bese yabona ngisabuyela phela emovie imali mina
I thought man ubona nje umuntu soldela ala bese neshethi lachaza ukuthi nje la bethu we amazo pastor what's your take with the situation that happened with ukhuzana.
I was in a situation like this, honestly speaking,
I was in a situation like this.
Anything for you, baby.
Anything.
Forever.
Forever. Yeah, now. To answer my question.
Yeah, now.